Ikibazo c'urumogi mu Burundi gisigaye giteye agahinda n'ikivyerekana ni urumogi rwafashwe n'igipolisi mu kiringo co kuva mu kwezi kwa nzero kugeze mu kwezi kwa nyakanga uno mwaka. Leonidas Ndayizeye, umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu, avuga ko hafashwe udutu turenga 17,000 hamwe n'itoni n'igice zirenga z'urumogi rw'ivyatsi vyumye. Ivyo bikaba vyatumye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano butuma ko inama irimwo abajejwe intwaro, indero, umutekano ikanamashengero atandukanye kugira babahimirize gufashanya kugwanya iyo ngeso.
Cyo twabahamagariye no kugira dufashanye dutabura ibiyayuramutwe icarico izidroge n'amastupefia les produits prohibés kugira dufashanye kubigwanya kugwanya ikogwa ryavyo urudandazwa rwavyo no kuvyihereza bwa kabiri ufasha kugwanya kwiyerereza delinquance juvenile cyane cyane kugwaruka cyo kimwe n'abana biyita ngo n'abana bo mu ibarabara twavuze ko bisa n'ivyaheze mu ntara zose turetse gisagara cha Bujumbura gusa n'intara zose ntabwo dukeneye mudufashe rero no ku mashuri ducunge gose turabe ko abana by'ukuri bagiye kwiga bataja muri ibyo byo kunywa amadroge biyayuramutwe ku mashuri mu mwanya wo kuruhuka.
Aho ivyo vy'ibiyayuramutwe biteye ubwoba kurusha nuko ababikoresha barenga ibice 50% bari hagati y'imyaka 25 na 34. Padiri Desire yamuremye umwe mu bari muri iyo nama arerekana ingene ico kibazo gikomeye.
Harigeze kuba raporo yerekana neza yuko aeroport icako kokaine nyinshi muri East Africa ari ibujumbura. Ivyo rero byakwakushikirangaje imwe mu bwego bikorerako. Ubugira byarahagaze mugabo mu 2020 twara ba mbere mu aeroport acako kokaine. Ariyo nawo mpamvu mwabona mu bantu benshi mu voyage imfuko yacu barayisaka cyane. Zumba abandi iyo ugeze ku aeroport menshi nk'ayo muri Afurika yo muri West. Mugabo reka turabe duhereye ku cirwa kizwi cyakoze n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Tujya dusanga yuko abari hagati y'imyaka 25 no kushika ku myaka 34 tubyumve neza kuko abo nibo bakorera igihugu nibo benshi 54% by'abanywa ibiyayuramutwe. Ugiye kuraba abenshi mu bakoresha ibiyayuramutwe n'abakirisitu aba kabiri n'abayisilamu. Ikindi nacyo twamenya hari intara zibangamiwe gusumba izindi babura amatari banyuma. Intara ya mbere ibangamiwe muri Mbeya muri Sokala abenshi mu bakazana n'abapolisi bo muri Jemie.
Inkurikizi zavyo nazo zihurizwako na bose uhereye ko ari inzitizi ikomeye y'iterambere. Ariko rero naho vyibonekeza ko ugwaruka ariko runywa cane ivyo biyayuramutwe, ivyigwa vyatumye hamenyekana ko hari n'abapolisi bavyikorako.